Yohana ikigabane cy'icumi na gatandatu.
Icyo ndababaririye ibyo ni ukugira ngo ntimuzotsitazwe. Bazobaca mu nsengero z'Abayuda, kandi igihe kigiye kuza uzobica wese azogira ngo agiriye Imana ikimazi. Kandi ibyo bazobikora kuko batamenye Data, nanje ntibamenye. Icyo ndababaririye ibyo ni ukugira ngo igihe cyabyo nicyashika muzobyibuke ko nanje nabibabwiye. Ereye ubwa mbere sinari bwabibabwire kuko nari nkikumwe namwe. None ngira ngende ku wantumye, kandi nta n'umwe muri mwebwe arusha ambaza ati uja hehe. Ariko kuko ndababariye ibyo, umubabaro waciye wuzura mu mitima yanyu. Ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira ni uko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeza iby'icyaha, iby'ukugororoka n'iby'urubanza. Iby'icyaha kuko batanyizeye, iby'ukugororoka kuko njya kwa Data kandi namwe muzoba mutakimbona, iby'imanza kuko umwami w'iyi si yaciye urubanza. Nari ngifise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kubyihanganira. Ariko uwo mwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwazoshimagiza jewe kuko azokwakira ku vyanje akabibamenyesha. Ivyo Data afise vyose n'ivyanje, nico gitumye mvuga nti yakira ku vyanje akabibamenyesha. Hasigaye igihe gito ntimube mukimbona, maze hazoca ikindi gihe gito musubire kumbona.
Bamwe mu bigisha wiwe barabazanya bati,
mbega ivyo atubwiye ni biki ngo hasigaye igihe gito ntimube mukimbona, ngo maze hazoca ikindi gihe gito musubire kumbona, kandi ngo kuko njya kwa Data?
Kandi bati, ivyo atubwiye ni biki? Igihe gito ntitumenye icyo avuze icyo ari cyo. Yesu amenya ko bagomba kumubaza, arababaza ati,
mbega mubazanya icyo ari cyo ko mbabariye nti hasigaye igihe gito ntimube mukimbona, kandi hazoca ikindi gihe gito musubire kumbona? Nukuri nukuri ndababwire, mweho muzorira muboroge, ariko ab'isi bo bazonezerwa. Mweho muzobabara, ariko umubabaro wanyu uzocika umunezero. Umugore yaramutswe aja mu mubabaro kuko igihe ciwe kigeze, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba cibuka kugogwa kwiwe, kuko anezerejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Niko namwe muri mu mubabaro, ariko nzosubira kubabona, kandi imitima yanyu izonezerwa. Umunezero wanyu nta n'umwe azogubanyaga. Kuri uwo munsi nta na kimwe muzombaza. Nukuri ndakubwire koko, nihagira icyo musaba Data cyose azokibaha mu izina ryanje. Kugeza ubu ntacyo mwasabye mu izina ryanje, musabe muzohabwa, umunezero wanyu wuzuzwe. Ibyo ndabibabwiriye mu migani, ariko igihe kizoza sinzoba ngisubira kuvuganira namwe mu migani, mugabo nzobabwira ibya Data ndabifoboye. Kuri uwo munsi muzosaba mu izina ryanje, kandi sindababwira ngo nzobasabira Data, kuko Data nawe ubwiwe abakunda, kuko mwankunze kandi mwizeye ko naturutse ku Mana. Navuye kwa Data nza mu isi, ikindi isi ndiko ndayivamwo nje kwa Data.
Abigisha wiwe baravuga bati,
ubuhura bifoboye nta mugani uducire. Ubuho tumenye ko uzi byose, kandi ko ku bwawe utarinda kuhogira ukubaza, nicyo gituma twizera ko waturutse ku Imana.
Yesu arabishura ati,
mbega noneho murizeye? Igihe kigira kize, ere kirashitse, aho muhava musabagira. Umuntu wese aje mu vyiwe munte jenyene, ariko sindi jenyene kuko Data ari kumwe nanjye. Ivyo ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mw'isi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naraneshe.